Luka ikigabane cha 21. Yunamura amaso abona abatunzi bashikana baterera ibimaze ivyabo mu masandugu y'amahera. Abona umupfakazi w'umwora atereramo amasenga abiri. Arababwira ati:
ndababwira ukuri, uwo mupfakazi w'umwora ashikanye ibirengeye iby'abandi bose, kuko abo bose batereye mu mashikanwa kubibasagutse, ariko we ku bworo bwiwe ashikanye ibimutunze byose.
Mu gihe bamwe bariko baravuga ingene urusengero rwasharijwe n'amabuye meza hamwe n'amashikanwa, Yesu arabakurira inkoni kugishitsa ati:
ibyo byose mubona, mu minsi izoza ntihazosigara ibuye rigeretse kurindi ridasamburiwe hasi.
Baramubaza bati:
mwigisha, none ivyo bizobaho ryari? Ikimenyetso kizoba iki c'igihe ivyo bizoba bigira bishike?
Arababarira ati:
mwirinde ntimuzimizwe, kuko benshi bazoza mu izina ryanje bati ndiwe, kandi igihe kiri hafi, ntimuzobakurikire. Kandi nimwumva intambara n'imivurungano, ntimuzocika ivutu, kuko ivyo bitazobura kubanza kubaho, ariko umuhero ntuzoca ushika.
Maze arababwira ati:
ihanga rizotera irindi hanga, n'ubwami buzotera ubundi bwami, kandi sizonyiganyiga cane henshi, kandi hamwe hamwe hazotera amapfa, hatere n'ikiza, habeho n'ibiteye ubwoba n'ibimenyetso bihambaye biva mu ijuru. Ariko ibyo byose bitarabaho, bazobafata amaboko babahame, babashengerane mu nsengero z'Abayuda, babashirishe mu mabohero, babashengeze ku bami no ku baganza, babahura izina ryanje, bikiki ikimenyetso kibere mwebwe icabona. Nuko ibi mubishire ku imitima yuko mudakwiye kubanza kwiyumvira ibyo muzokwireguza, kuko ari jewe nzobaha ururimi n'ubwenge ibyo aba bagwanya bose batazoshobora gutsinda canke gutururutsa. Ariko muzoshengezwa n'abavyeyi banyu nabo n'abavukanyi bawe n'inshuti n'abakunzi, bamwe muri mwebwe bazobicisha. Muzoba mwanswe na bose babahora izina ryanje, kandi ntihazohara agashatsi na kamwe ko mu mitwe yanyu. Ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Ariko nimwabona i Yerusalemu hakikijwe n'ibitero, muzomenye yuko hagire hasenyagurike. Icyo gihe abazoba bari i Yudaya bazohungire ku misozi miremire, kandi abazoba bari hagati muri Yerusalemu bazohasokoroke, kandi abazoba bari mu misozi ntibazoje i Yerusalemu, kuko iyo minsi izoba iyo guhora kugira ngo ibyanditswe byose bishike. Muri iyo minsi abazoba batwaye inda n'abonsa bazobona amahano, kuko hazoba umubabaro mwinshi mu gihugu, kandi ishavu rizoba kuri ubu bwoko. Bazokwicwa n'ubugi bw'inkota, bazojanwa mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazosiribangwa n'abanyamahanga kugeza aho ibihe by'abanyamahanga bizoshirira. Kandi hazoba ibitangaza ku zuba, ku kwezi no ku nyenyeri. Mu isi naho hazoba umubabaro mu mahanga yose, babura uko babigenza kubw'ukwasiranya kw'imipfunda y'ikiyaga, kandi abantu bazogwishwa igihumura n'ubwoba no kwitega ibigira bibe mu isi, kuko iby'inkomezi byo mu ijuru bizonyiganyizwa. Niho bazobona umwana w'umuntu aje mu gicu afise ububasha n'ubwiza bwinshi. Ariko ibyo ntibyatangura kubaho, muzohagarare murangamize, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike.
Kandi abacira umugani ati:
nimurabe umusukoni n'ibiti byose, iyo bitoshe murabibona mukamenya ubwanyu yuko agatasi kari hafi. Nuko namwe nimwabona ivyo bibaye, muzomenye yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ndababwira ukuri, ab'iki gihe ntibazorangira ibyo byose bitarashika. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntacazoba. Ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremegwe no kudandahirwa no kuboregwa n'umwitwaririko w'iby'ubu bugingo. Uwo munsi ntubaze ko giturumbuka nk'umutego, kuko ari kuzoshika ku bantu bose bacumbitse mu isi yose. Mwami mugabye, musenge mu bihe byose, kugira ngo muzoshobore guhunga ibyo byose bigira bibeho, ngo muhagarare imbere y'umwana w'umuntu.
Iminsi yose Yesu yirirwa mu rusengero yigisha, ariko bwira agasohoka akajya kurara ku musozi witwa Elayono. Abantu bose bakazindukira kuri we mu rusengero kumwumva.